Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Skeffa Chimoto Uyu ndi woyimba yemwe anadziwika mu chaka cha 2007 kamba kachimbali chake chotchedwa nabula moyo muchimbali ichichi ndi momwe muli nyimbo ija yotchuka yachikondi chabodza nyimbo zake zambiri zimakhala za uthenga wokhuza chikondi chikondi kwa makolo monga mu nyimbo ya nabula moyo chikondi kwa ukondedwa athu monga mu nyimbo ya thandi chikondi mja mtundu wose wa dziko monga mmene anayimbira mu nyimbo ija ya ndife amozi. Skeffa Chimoto anabadwa mu chaka cha 1981 ndipo mbanje mwao alipo ana wokwana asano ndi atatu 8. Iyeyu amadzitcha kuti ndi oyamba kubadwa kamba kakuti yemwe anabadwa koyambirira anamwalira atangobadwa kumene mu chaka cha 1980. Dzina la Skeffa silodzipatsa ngati omwe oyimba ena amachitira mdziko lino. Dzinali anachita kutenga la agogo ake. Iyeyu anabadwira ndi kukulira mdelo la mfumu mwa msambo mboma la nkhotakota. Abambo ake anali wosoka zovala ndipo amati akasoka zovala za ana. Iyeyu pamodzi ndi mng'ono wake amazitenga zovalazi nkumakagulitsa kuboma la nkhotakota. Ali wachichipere ankakonda kuimba mgulu la kwaya la mpingo wa CCP wochedwa nkhubwe kumeneko. Iyeyu analiwa luso mu maimbidwe ndiwo anthu ena anaona kuti luso lake Skeffa atakupita nalo patali. Izizi zinapangitsa bambo wake kukhala ndi maganizo osamukira mboma la Lilongwe komwe iwowa maganizo mwawo amayesa kuti mwana hoyu akhoza kukapeza anthu oti amuphunzise luso lake loyimba kuti mwina nkupita nalo patsogolo. Kotero mu chaka cha 2001 Skeffa Chimoto pamodzi ndi abambo ake achimoto ananyamuka nkupita kusalima komwe anakhalako nthawi yochapachabe kenako anapita ku Lilongwe. Ukuko anakafikira ku dera la Chimsapo ndipo ankakhala kwa munthu wina wachibale. Pokhala kuti chomwe anabwerera ku tawuni inali mtchito yawo yosoka. Bambowa anayamba kumasoka zipewa ndipo kenako amamuuza mwana wawo Skeffa kuti azikagulitsa mtawuni ya Lilongwe komwe pena malonda akavuta amakafika nazo ku area 18. Zitayamba kuwayendera anachoka mu nyumba ya mbale wa uja ndipo anapeza yawo yomwe amakhala ndi mwana wawoyo namalipira ndalama zokwana 350 wacha pa mwezi ngati renti. Nyimbo inali mbali yayikulu ya moyo wake wa Skeffa ndipo mu chaka chomwechi cha 2000 anakumana ndi mkulu wina yemwe amagulitsa keyboard pa mtengo wa 5500 kwacha. Iyeyu anadziwa kuti inali yodula kwambiri malingana ndi ndalama zomwe bambo wake amapeza pa mwezi koma iyeyu anayesera kuwanyengerera abambo akewo kuti amugulire. Akuti koyamba bambo wake anali wokayikira koma kenako analola ndipo anamugulira kanthawi kena akugulitsa zipewa anamva kuti ku Lilongwe kuli show ya Charles Msako ndipo atafikako kumaloko anakumana ndi Dave yemwe ndi mng'ono wake wa Charles. Skeffa anamufusa Dave kuti naye angapange chani kuti mwina mkuluyu naye angakhale woyimba. Atatero anayamba kuphunzitsidwa kayimbiri kwa keyboard ndi Dave uja ndipo amamulipira akamumphunzitsa. Abambo ake a Skeffa ataona luso lomwe anali nalo mwana wawo ndi mmene amayimbira keyboard ija anapita kwa mkulu wina wodziwika pa maimbidwe bambo Ben Kwilimbe yemwe pa mnthawiyo anali wachiwiri kwa mkulu wowona za zisudzo ku unduna wa zachikhalidwe mdziko lino. Bambo Kwilimbe analiso ndi bandi yomwe inkadziwika ndi dzina lakuti Rain Seekers and Patience Band ndipo pano imatchedwa kuti Mafuko ndipo akuyendetsa ndi mwana wawo apatsa. Akatu kanali koyamba Skeffa kukhala pa bandi nkumaphunzira maimbidwe a nyimbo mukuyankhula kwa akwilimbe amati Skeffa anabwera ndi keyboard yake m'manja ndipo pa ulendo womwe gulu lathu linakapikisana ku dziko la Tanzania ku Music Crossroads iyeyu anali wotsogolera ngati lead vocalist komanso otsatira mu nyimbo zina. Ndine wokondwa kuti panopa Iyeyu amatha kuyimba, kupeka, komanso kujambula nyimbo payekha, anatero akuyimbe. Kumbali ya Skeffa, kukhala mmodzi wa gulu la Rain Seekers and Patience Band, inali njira yomwe inamupangitsa kuonekera kwa anthu komanso modusiramo. Anzake anali akudabwa ndi mayimbidwe ake amawu antetemya. Ndipo mnthawi zambiri amati akayesera kuyimba nyimbo za mlakamaliro. Amayimba mofanana ndi Iyeyu. Mu ulendo wina anakayimba ku sukulu yawo kachenjedwe ya bunda, moti anthu ankayesa ngati kwabwera mlakamaliro kumeneko. Kuchokera ku ndrama ya show ya kubundayi, Skeffa Chimoto analipidwa ndrama yokwana 1500 kwacha. Ndipo anawapatsa mayi yake 200 kwacha, yomwe iwowa anagulira chithunzi cha Yesu Khristu, chomwe anachipachika mnyumba mwawo pakoma. Mukanthawi yaka ndikamene Iyeyu anaganiza zoturutsa chimbali chake choyamba chomwe sichinamveke kugulu la anthu. Chimbalechi anachitcha kuti wekha, ndipo anachijambula ndi Chris Kelly. Mu chaka cha 2003 ngakhale sanachuke ndi chimbale choyambachi, komatu mayimbidwe ake anamusangalatsa Charles Msako, ndipo anamutenga kukhala mmodzi mwa mamembala a gulu lake la Alikutown Sounds, komwe Iyeyu anali woyimba mawu komanso chida cha keyboard. Ukutu sanakhaliseko kwambiri, ndipo kenako anakalowa gulu la Sena Jive Vibrations, lomwe limasogozedwa ndi woyimba uja wapaka nthawi a Stanley Nthenga. Ndipo patatha zaka ziwiri ali limodzi ndi a Stanley Nthenga, Iyeyu anakalowa gulu la Health Education Band, lomwe lili pansi pa unduna wa zaumoyo mdziko lino. Ukuku ndikomwe mpaka lero amagwirako mtchito. Mu chaka cha 2006 zinthu zinasintha, ndipo anayamba kuona kuwala kumbali ya mayimbidwe ake. Love Momonyama, yemwe anali mwini wa Eclipse Records, amafuna munthu oziwa kuyimba kwa keyboard. Apatu mzake wa Skeffa anamulondolera kwa Amonyama, ndipo ukuku ndikomwe Iyeyu anaphunzira kujambula nyimbo. Ukuku ndikomwe ndinajambula nyimbo yanga yoyamba iye bwenzi langa Yesu. Ukunso ndikomwe ndinajambula chimbali changa chachiwiri chanabula moyo, ndipo ndichimene anthu ambiri mdziko muno anandidziwa nacho, anatero Skeffa Chimoto poyankhula ndi mtolankhani wina. Komatu tsogolo lake loyimba linachita ngati likupita kumphompho mu chaka cha 2008 pamene anatulutsa chimbali chake chachitatu chomwe anachitcha kuti Tisawanyoze. Nyimbo za muchimbalichi sizinachuke muongezo ija za munabula moyo, ndipo anthu ambiri mdziko lino anayamba kumunena kuti Skeffa wata. Muchimbalichi munali nyimbo monga Eliya anabadwa wokongola, nditi kungotchulako zochepa chabe. Komatu mu chaka cha 2010 anatutumutsa anthu onse omwe anamuganizira kuti Skeffa wata kumbali ya mayimbidwe, pamene anatulutsa chimbali china chachitatu chomwe anachitcha kuti Ndife ya Mozi. Umumu ndi muja munali nyimbo yotchedwa Thandi, yomwe anayimbira mkazi wake yemwe anamanga naye ukwati woyera mu chaka cha 2009. Apanso ndi pamene gulu lake lotchedwa Real Sounds Band, yomwe anali malingaliro chabe mbuyomu, anayiyambitsa mwamphamvu. Mayimbidwe a Skeffa samangosangalatsa anthu a mdziko la Malawi lokhayi, Iyeyu tu amapitaso kukayimba mdziko la Zambia. Ndipo tsiku lina akuyimba ku Eastern Province mdziko la Zambiali, Iyeyu anadabwa kuti anthu ambiri anabwera ku show yake kumeneko. Ichichi chinali chilimbikitso chachikulu kwa Iyeyu ndi ntchito yake ya mayimbidwe. Kuchuka kwake mdziko la Zambia kunapitilira pamene nyimbo yake ya Ndife Amodzi inakhuza anthu ambiri mdzikolo makamaka a polisi. Nyimbo iyi ndi ija imapempha kuti ngakhale ndife osiyana mitundu kapena zipani, choti tidziwe chachikulu ndi chakuti Ndife Amodzi. Ndipo mu chaka cha 2011 dziko la Zambia mumachitika chisankho cha msuguli wa dziko, ndipo polisi ya kumeneko kamba kokhuzidwa ndi kusangalatsidwa ndi uthenga womwe unali mu nyimbo yanga ya Ndife Amodzi. Anandipempha kuti ndipeke nyimbo yomwe ikhale ndi uthenga wofanana ndi iyi. Ndinapeka nyimbo yati kundani, ndipo ndi yomwe imagulisidwa mchito popanga misonkhano yodziwisa anthu pangani za chisankho, anatelo Skeffa Chimoto. Skeffa anatinso, Iyeyu safuna kuyimba nyimbo zotamanda anthu andale. Ndipo mmalo mwake ngati amuitana kukayimba ku misonkhano ya Japani, Iyeyu amayimba nyimbo zake. Iye amati amachitira izi kamba kakuti akayimba nyimbo yotamanda Japani chimodzi, ndiye kuti akugawanisa anthu omukonda Iyeyu, popeza Iyeyu amayimbira aliyense mdziko lino posayang'ana mtundu, chipembezo komanso Japani. Mu chaka cha 2013 Iyeyu anatusaso chimbali china chotchedwa chikondi. Mu chimbali ichi muli nyimbo yomwe inagudiza dziko la Malawi, iye chinamulumba chakuda komanso dalisani wokondedwa. Iyetu sana siile pompa, ndipo mu chaka cha 2018 anatutsa chimbali china chamasompenya. Kumbali yake akuti Skeffa safuna kumatulutsa nyimbo pafupi pafupi poopa kutopetsa anthu omvera. Kupatula kuyimba, Skeffa amapanganso ma business ena. Iyeyu ali ndi galimoto zomwe zimanyamula katundu kuchoka m'malo ena nkupititsa m'malo ena. Ndipo pali mphekisa zina zomwe zimanenaso kuti mkuluyu amagulisa magalimoto a mtundu wa truck ochoka mdziko la UK. Mukanthawi kena anthu ambiri mdziko lino anayamba kumamutchukisa ndi mbiri yosakhala bwino, yoti Iyeyu ndi mmodzi mwa anthu a Satanic mdziko lino. Skeffa anakana izi ndipo anati ngati mkristo yemwe akukhulupirira Mulungu sangakhale mmene anthuwo amanenera. Chaka chilichonse mu mwezi wa December Iyeyu amapangisa chiphwando cha nyimbo chaulere mu mzinda wa Lilongwe, komwe amakhala akukumbukira ndi kuthokoza Mulungu kuti anapulumuka ku ngozi ya galimoto ku Sheep Valley mboma la mchewo. Pa mnthawi mkuti anali akuchokera mchigawo chapakati komwe amakayimba nyimbo, ndipo amapita ku Mwanza komwe amayeneranso akayimbe. Mu chaka cha 2021 tsamba lake la pa Facebook linabedwa ndi anthu ena achipongwe, ndipo mpaka pano sanathe kulibwezeretsa sambali. Oyimba ena monga Physics Wikise masambawo anabedwapo koma anawubwezeranso patadutsa kanthawi.